Farabu vizuri, Rais Nikwendwa, Arvin Kide, Arafuka Bola tatu, Matunia Stars, Kenya matatu, Sudan sufuri.
Malia Samani, Iya, Shule, Iyo Fili, Yasin Khan, Tunzi Tali, Kanya Kanzi, Ziyada Kulifali.